Ngithanda ukubonga la ngokufika kwenu.
Hayi. Inkinga yakho bhuti.
Yeah. Kahle kahle into engilethela. Ukuthi ngizoxolisa. Oh, yini wena?
Cha, mthuso uthi wena ose.
Hawu ka. Hawu ka kancane. Njoba ngisho ukuthi ngicela nje ukuxolisa indlela engihambe ngayo ekhaya. Bengayona inhloso yami kodwa phela nani ke niyasazi isimo bengibhekane naso. Bengeke nje ngize ngikhone ukuthi ngihlale lapha. Ngilalelele lakhe ehlalile.
I think we all understand that. Kubani?
Hayi. Angithi phela vele sonke siye sathi ukushayisana amakhanda nomkhathi.
Yebo. Kodwa ke inkinga yami kahle kahle ayikho nani. Yebo. Ngisengathanda ukuthi ngempela nini ibe ingxenye yempilo yami. Kakhulukazi ke ngosuku lami lomshado.
Wait, does that mean?
Hayi, sesilikhethile usuku.
Wow.
Ngingathanda impela ukuthi ke nibe khona. Ngingeseke nje ngomntwana wami.
Noma ngabe yini oyidingayo wena bhuti, hayi, sikhona nje.
Hawu, sikhona bhuti. Kodwa ke bavuko ngibele ukuthi ubuyele ekhaya khona nokhona. Oh, bambatha kanti wena inhle bese saba neyivalo yini. Awuzwanga ukuthi into engiyenze leyo.
Kanti Mlungisi.
Kanti kwenze njani?
Mlungisi, angicabangi ukuthi ngempela kumele uvumele umkhathini ukuthi nawaqeda umdlandla wokuba lapha ekhaya. Phela nawukhumbula ukuthi uhlase, hayi bafuna ukuthi ufike ngokuvakasha owakhona lapha yini nawe. Uyabo usekhaya lapha, kumele ubuye bhuti.
Uyazi. Mfana omncane uqinisile la bhuti. Ngiyazi ke naye akajwayelanga phela ukuthi akhulume izinto ezihluzile kodwa uqinisile umfana omncane lapho.
Oh, lethela ngoba ayibona sokudaka yona. Oh, you say egg. They wash it.
They do, yeah.
You don't do.
No, but you do. You don't wash your hair. You don't have hair.
No. You want?
Yeah.
Yeah, cool, yeah.
What an honor. No way, actually.
Ah, Nazo. Okay. I know, you must put him down.
No. No, it's mine.
No.
Fine.
Yes. You niggle. You niggle. Aye, I fussed.